Amanda, sending the message to the world.
Vhathu vhashu, nga dzi 5 dza March, hange no no fikhulani lojo, giyani unit E. Ri khou vha inviter. Ri ḓo vha ri khou launcha album yashu ino vhidzwa upfi vha vhukhudo ba dzhavhele langa. A vha ḓa na muṱa wavho woṱhe na vhana vhoṱhe, vha ḓa vha khou ḓifhelwa, vhana vha ḓa vha khou tamba. Hei, zwi ḓo vha dzi khou vhuya mani vhone. A vha ḓise vhazwala, vho makhulu, vho gugu, vho makhadzi, vha yo enjoy. Khulani lodge nga dzi 5 dza March, giyani. Hu no ṅwaha, a vha ḓe vhoṱhe ri tshi khou launcha vha vhukhudo, Amazing Grace Worshipers.
Amanda TV, reaching all corners.